Ya. Reka tubashimire mwebwe mukomeza gukurikirana King Rate TV by'umwihariko nk'abakanze subscribe. Hari iminsi twe twaraburanye ariko ubu ngubu twagarutse ndetse twabazaniye na filme nshyashya basigaye bita Badkiller. Mudukurikirane imbere cyane natwe turabakunda kandi tuzabagezaho byinshi mwifuza. Murakoze cyane.